soo dhawo markaa meel isagii baad isla hadlaya markaa hadii wuxuu leeyahay
geel jira isla hadlay
That was ultimate.